Kua whai tūranga hou, te upoko o te ope Tauaa o Aotearoa, Lieutenant General Jerry Mateparae, hei kaiwhakahaere I te Tari, Huna, Korero o te Kawanatanga. Nā te premier tonu, nā John Key, tēnei I pānui I te ahiahi tonu nei, neke atu I te whātau a Mateparae e pīkau ana I tana tūranga whai mananui I roto I te ope Tauaa. Ā, e hia kēnei ngā mahi nui me ngā kaupapa hohonu I ara ake hei whakatutuki māna I roto I aua tau. Kua tīmata kē te Kawanatanga ki te kimi tangata hou, hei upoko o te ope Tauaa o Aotearoa.